But malume, what's up with Mina? But yeah, when what's up with you?
Agaz your tune. What kibela pes gwe tune?
What
kibela pes gwe tune? What standing on top of the grave. Sibonge. Sibonge. Martin Bonge, namnya bonga. Mzondilo, mzondile ka ugulile mzondile. Ulu mzondile ke hey, bokumuntu toilet nje iviki lokho sithi uzoba ngcono kanti hayi uyahamba mzondile. Umuntu simbekile bokumkhulu ke lo ICU. Umkhulu uye umuntu simbekile ke mzondile ke ugulile ke sithi nje sibonge ke wonke umuntu be moto. Aba ma taxi na aba ma truck into one imoto why
magat
atya ngimalana nje ngithunyela umndeni ke sisho happy birthday auntie
why skuma no
ipetinga auntie namhlanje sibo
ungavuma ukuthi yeyeni indlela eniyibuyisela ngayo fast xa iphumile yo
Yabona when we talk about the most stupidest people engibaziyo emhlabeni. Yabona lamadoda lawa. Yabona lamadoda lawa weyinkabi, ngicela ningifakazele kwenzakalani ngalamadoda. Alibele ngisho ukuthi uyibhola. Alikho ibhola elibaleka ukudlula le moment ababeyigejile la. If you know you know ngisingisi kushiwo njalo. NgesiZulu ke hayi ngeke ngisachaza so ngidide. Uyabona ngeke bafowethu. Ngeke banakela ama chips abawadlayo lana. Ayi bafethu. Ngani ngifakazeleni idome lezi idome zokugcina lezi
hey manje awuhamba yonke le ndawo le for ipipi kubuza uma wakho lapho senihamba seniyobika isiso
hey baba hey you are the number one suspect but uthengisa insango nama drugs and an island song nine
no man athi insango le
yini
it's just angishayivanga
oh And the levers? Change the levers.
That's not a verse. I'm vendor.
I'm enjoying there with my friends. Ah, we are not locking down. We are busy day at Mufuri Sports Ground, guys. So if you wanna talk to me, unbox me.
Usuya phaka futhi vele ukuthi angifonele ama social worker.
Ana, wozala kubambisi, bamba na advice. Uyazi bolova ngizwana umthito phayizayo. Buka la, uyabona after cloth yaqala itheke nalala esifubeni sakho, yalokho idweba kanje, baleka suka umuhamba, sezocela imali. Siyabazi.
Awangathi nini bafethu singavumelana nani niyazi angena impela umuntu owazi izinto angikho futhi ezintweni kodwa lokho ngiyazi le nto ayiqoka phela wonke umuntu ephathini kanti mantombazane njani
bafethu asilungiseni nje le nto le asilungiseni umuntu wakho ufanele abe muhle kune ex yakho nebhayibheli liyasho lithi ungabuyisela okubi ngokubi
ibhifu tokwengaka Ngiyabawela sham.
Some chocolate soup for dinner.
Yi chocolate moyo encwele. Asifaki beef stock ku stew, no sifaki chocolates.
Overcooked.
That's when sita belungu bazoghuta guys. Bayoghuta baba mathumu ngesandla, andifuna ukxoka guys.
nigga. Yeah, nigga. That's what I'm talking about.
Hold on, boy.
Hey, ladies, I regular within something. If boyfriend the wana outfit e, why wana titi? Aye. Ana raita wabotzur, hey. I want to build something solid. Build up something solid, guys, keep us a really. Skip us a chista. Build up, yeah, ka outfit e. Mose straight, reme pra. Sanya utroel. O sanya utroel.
Lenyalo le boima relationship ya tena fa tensetse dipuo ho ba sengelo ho aboga bo febe bo risky bathong e le go tlamela retseng he
lona para tong
Nazin Buffet, Okawa, and the Amenana Rambush, I fingers enlargement and shoe and that pants.
If you come to Fagale, 50 rand exen, about 8. Yes, because I am put to sleep. Umuntu engabuyeli kuwena ilanga lonke engakhulumisa ungamtholi ndawo. Ayi baqinisile ngempela abafazi ngeke uzobahlokanisa ne-shopping.
Bangimpisa ngokatali yangeshayini bamathintindo yami sokubana umfana sebenzi wami ngiyawuthanda umfana zi bangolayini izinto zi online. Ayi online.
Marama yama out mara ya flop. Angadlala ngawo umuhle kaso. Iphela umuhle yoyoyoyoyo lapho kusho mina ngifuna ukucedelela nami.
Hey guys, abantu bebekhala bethi baphelelwa amandla. Nam guys, cisha amandla angiphelela ngavuka ukudoda. Ngathi no, akwenzeki lokho. Never. Guys, sacela niphuze iginger pots izongibuyisa amandla.
Happy Valentine's Day. Because on the 14th of February, some of you aren't getting any V or D this year.
Guys, sorry man. Yazi, I have been hiding this for the longest time. Ngikubuza, yimi kuphela othi makafika ekishini avuli iCremora and then...
Hey, mdidwenja!
Scoop magnet! Kanti ngithi mine!
Yo, yaze yangithusa ke le ndaba ukuthi ngoba sisebenza nje amadoda acabanga ukuthi siyahola. Enasholi guys, like cela niwatshele bomntase ukuthi siyasebenza, yes, but lokho akusho ukuthi siyahola.
Ah, bashimani bahla udlala hle. Bahla udlala hle.
Ningandibisani buzanto nichebile mos ngoni fresh ningabisani ncela nto for Christmas anamali nipheli hey nani mamela kodwa phelile nina
the best rap.